Lord, yeah, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Well, I trade all my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for another left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left of me. And now, well, feeling good was his alone when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da. La da 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 da